Padziwe online TV.
Tokulandirani Padziwe online TV.
Mwaswela bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Uli ndi mwambo okhazikitsa chisankho cha 2025. Taonani zambiri kuli longwe kumeneku.
Amene si aboma ndiye nawo onse omwe mwakhala nawo pa mwambo uno pa tsiku la lero. Kupezeka kwanu, kutanthauza kudzipereka kwanu kosasunthika pakuonetsetsa kuti chisankho chachikulu chichitike mwaufulu mwachilungamo komaso modalilika mdziko muno. Kukhazikitsidwa uku ndi gawo lofunika kwambiri pa ulendo wathu wa demokrasi. Uwu sikuti ndi mwambo chabe ayi, koma ndi mawu amphamvu okhudza momwe tikupita kutsogolo ndi dongosolo la chisankho chokomera aliyense. Posonkhana pamodzi tikulimbikitsa mgwirizano wathu wolimbikitsa demokrasi kupasa mphamvu m'malawi aliyense woyenera kugwiritsa ntchito ufulu wawo wovota. Kufikira pamenepo, amayi ndi abambo, bungwe la malawi Electoral Commission lidayesetsa kubweretsa zipani zonse 21 zimene zilizovomerezeka mdziko muno, ndiponso zimene zili mkaundula wa mkulu amene amaona kaundula wa zipani za ndale. Okhudzidwa onse ndi nkhani za malamulo, komanso atu ankhani amene muli pano, tikuyamikirani kuti zisankho ndi nkhani yopereka chidwi pafupifupi kwa munthu wina aliyense mdziko muno, koma sizinatheke kubweretsa wina aliyense ndi mabungwe onse pamalo pano. Nchoncho takoza zoti nkhanizi ziwulutsidwe pa mawayilesi akanema, komanso pa mawayilesi ena ongomveka ndi mawu mudziko lonse lino la Malawi, moti mmene muonera yawa olujambula yapalawa omenewa zonse zimene olujambula yapa ni zimene nulankhula ine pano ziluveka ku dziko lonse la Malawi. Wolemekezeka wapampando ndi onse amene mwabwera pano, amayi ndi abambo, bungwe la komishoni likuzindikira kuti kupambana kwa chisankho chachikulu cha 2025 kumadalira kutengapo mbali ndi mgwirizano wa onse omwe akukhudzidwa ndi ntchitoyi. Kuchokera pa zipani za ndale ndi anthu ofuna kuyimirira mpaka mabungwe ndi ofalitsa nkhani, aliyense wa ife ali ndi udindo ofunikira kwambiri. Takuza zosekulira izi lero kuti tithe kutambasula zonse zomwe tizipanga, komanso tsatane wa zomwe bungwe loyendetsa chisankho lingapange, komanso anthu a mdziko muno ayenera kuyembekezera pa ntchito imeneyi. Ngati tonse tikudziwa zomwe tikukozekera, komanso zomwe zitachitike, ndiye kuti tikhoza kugwira ntchito limodzi kuti zisankho zichitike mwachilungamo momveka bwinobwino, komanso mwandondomeko yake. Pa nthawi ino, amayi ndi abambo, monga amene ananenera mkulu woyendetsa mwambo wa lero, ndiloleni kuti ndikudziwitseni akuluakulu abungwe la Malawi Electoral Commission, amene pa chizungu timati makomishona abungwe la Malawi Electoral Commission, ndipo ndipempha kuti ndikatchula dzina la komishona ameneyo aziyimirira nkutembenuka kukupatsani moni. Komishona woyamba amene ndifuna nditchule dzina lawo ndi komishona Richard Chakwetekha. Akomishona Richard Chakwetekha ndi nthumwi ya Malawi Electoral Commission kubungwe lichatimati National Local Government Finance Committee. Malingana ndi malamulo a dziko lino, komishoni imatumiza nthumwi yake kumeneko, ndipo pakali pano yowa ndi board chair kapena mkulu woendetsa bunge limenero la, la National Local Government Finance Committee. Ndiyimiritse Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano. Commissioner Fabiano ndi wabampa ndi wa committee yoona za chisankho imene bachizungu timati electoral services. Pano ndiyimiritse Commissioner Reverend PJ Kambulile. Commissioner Kambulile ndi wabampando wa committee yoona za chuma, kufufuza za chuma komanso chisamaliro cha anthu pa Malawi Electoral Commission. Pano ndiyimiritse Commissioner Dr. Limbika Sara Kamulongera. Kamulongera ndi wabampando wa committee ya kafukufuku imene bachizungu timati research and monitoring. Panthawi ino ndiyimiritse Commissioner Francis Lazaro Kasaila. Commissioner Kasaila ndi wabampando wa committee yoona zofalitsa nkhani komanso kuphunzitsa anthu za chisankho moti mwambo umene tikuchita panowu ni waiwowa. Pano ndiyimiritse Commissioner Caroline Mfune. Commissioner Caroline Mfune ndi wapampando wa committee yoona zamalamulo mu commission. Amayi ndi abambo, panthawi ino mundilole kuti ndikuonetsereni ndipo ndiyimiritse wamkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja. Pomaliza mawu anga ndiloleni kuti ndinene chinthu ichi. Kubwera kwathu pamalo pano ife ngati abungwe la Malawi Electoral Commission siri kuchitenga cha mtengo wa pafupi ayi. Tikulemekeza kubwera kwanu, unyinji wanu mene mabwera pano zikusonza zoti muli okozeka kuti chisankho cha 2025 chimene tikuchiyembekezera chizakhale chabada ndi mtendere. Ndi mawu amenewa Ambuye akudalitseni zikoma kwambiri.
Ndetsa zisankho linakhazikitsa kuti mutu wa chisankho cha 2025 ndi kulimbikitsa utsogoleri wa demokrasi kudzera mu voti yanu. Ichi ndi chikumbutso cha udindo umene wina aliyense wa ife ali nawo pokonza tsogolo la dziko lathu. Voti yanu ndi imodzi mwa njira zofunika imene inu ngati nzika mungaonetsere udindo wanu popititsa patsogolo ulamuliro wa demokrasi ngati njira imodzi yoonetsa kuti uthenga wakufunika kwa voti yanu ku demokrasi ufikire anthu ochuluka. Bungwe la MEC lachiona kuti ndichofunika kugwiritsa ntchito njira zingapo zothandizira kufalitsa mauthenga. Ndipo imodzi mwa njira zimenezo ndi nyimbo. Ngati Malawi pachikhalidwe chathu timaphunzitsana zinthu zambiri komanso kupatsana malangizo kudzera mu nyimbo. Nyimbo ndi njiranso imodzi ya zinthu zimene imatiyanjanitsa tonse ngati Malawi posatengera kusiyana kwathu, chifukwa nyimbo zili ndi mphamvu yotibweresera tonse pamodzi. Pozindikira ubwino komanso mphamvu imene ili muluso la nyimbo, ife ngati ameki tinapanga chiganizo chokhazikitsa nyimbo imene ikhale mutu wa chisankho cha 2025. Nyimbo imene yasankhidwa kukhala ya chisankho cha 2025 mutu wake ndi voti yanga. Ndipo nyimbo iyi ikuunikira kufunika kwa kulembetsa komanso kuponya voti. Ubosera hapo, nyimboi ikulimbikitsa za ubwino wa ulamuliro wa demokrasi. Komanso gao limene nzika ili onse ya dziko lino ikuyenera kutengapo kuti demokrasi yathu ipite patsogolo. Kuphatikiza pa zimene ndatchulazi, nyimbo ya chisankho ikuphera mphongo kuti chisankho chiyende bwino, pamafunika kuti aliyense atengepo gawo. Ndipo ntchito ya chisankho simakhala m'manja mwa makomishonala okha ayi, kapenanso ogwira ntchito ku make okha. Chisankho chapamwamba chimatheka pamene andale komanso amabungwe amene si aboma atsogolera zipembedzo, mafumu komanso ena tonse, pamene tonse tabwera limodzi kuti tikwaniritse cholinga chimodzi. Kukhala ndi chisankho chimene zotsatira zake zidzakhale zovomerezeka ndi wina aliyense. Pamene bungwe la meki likukhazikitsa ndondomeko ya chisankho cha 2025 lero, titengirepo mwayi kukhazikitsa nyimbo imeneyi kuti ikhale mutu wa chisankho chathu. Kuyambira lero, ife ngati ameki tichita chilichonse chotheka kuti nyimboyi ikhale kumveka paliponse, kumudzi komanso kutauni, pa wayiresi komanso pa kanema. Zonsezi tionetsetsa kuti nyimboyi igwiritsidwaso ntchito mu zochitika chitika zophunzitsa anthu za chisankho zimene mabungwe onse azikhala nazo. Ndi khumbo lathu kuti uthenga wamphamvu umene nyimboyi ya Nyamula ufikire m'Malawi wina aliyense pamene tikupita ku 16 September 2025. Ndi chikhulupiriro chathu kuti nyimboyi ikhala pakamwa pa nzika wina aliyense wa kuno ku Malawi, kuphatikizanso ana asukulu osiyanasiyana, ndipo ikhala njira imodzi yolimbikitsira ndi kumemeza anthu pa nkhani ya chisankho cha 2025. Pamene tikumvera nyimboyi lero, tiye tikumbukire za mphamvu ya voti yanu komanso udindo wathu tonse polimbikitsa ulamuliro wa demokrasi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, tsopano ndine osangalala ndi okondwera kwambiri kukupatsirani nyimbo imene mutu wake ndi voti yanga. Nyimboyi amene analemba komanso kuimba malo mwa make ndi Pixie and the Langwan Movement Band. Ndi pemphero lathu kuti nyimboyi itibweretsa pamodzi komanso kutilimbikitsa kuti tikalembetse voti yathu akayamba kulembetsa kudera lathu. Amayi ndi abambo, ndikafika pamenepa,
ntchito yophunzitsa anthu zambiri zokhudzana ndi chisankho komanso ufulu wa demokrasi. Koma pamamulo pake bungwe silololedwa kungoyamba kuphunzitsa anthu ntchito yokhudzana ndi zisankho osalandira chilolezo kuchokera ku bungwe licha la MEC. Pachifukwa chimenechi tikufuna kuti lero tilengeze komanso tipereke masatifiketi kwa mabungwe amene akhala kuthandiza MEC pa ntchito yophunzitsa anthu pa zisankho, ndipo tikhaleti kupereka zikalata zoyenereza kugwira ntchito yophunzitsa za chisankho. Ndipemphe Commissioner Francis Kasaira ndi wapampando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Ntalimanja, kuti abwere adzachite ntchito imeneyi. Ziko.
abampando amlawe electoral commission komanso maulemu kunyumba yose ndichitenge chintu cha ulemu kuima pamaso panu lero ngati wapampando wa komiti yophunzisa anthu za chisankho media civic and voter education bungwe wenza chisankho pamene tikupanga launch chisankho cha 2025 lero pamene tukhazikisa ndondomeko imeneyi ya chisankho tukuperekanso zikalata zovomereza mabungwe kuti athe kugwira nawo ntchito yophunzisa anthu za chisankho olemekezeka amaindi abambo mugwirizana nane kuti mabungwe omwe si aboma ndofunika kwambiri chifukwa amathandizira kwambiri kuphunzisa anthu kuti adziwe zambiri za ndondomeko yakaendetsedwe kachisankho izi zimathandizira kwambiri kuti anthu atenge nawo gawo pa zisankho za mdziko muno mulamuliro wa demokrasi kutenga gawo kwa anthu ozindikira mmene ndondomeko za chisankho zimayendera kumathandizira kuti zisankho ziyende bwino ndi kukhala zovomerezeka ndi anthu onse bungwe loyendesa zisankho za Malawi Electoral Commission li ndi udindo ophunzisa za chisankho kwa wina aliyense mdziko muno pozindikira kuti mutu umodzi susenzadenga bungwe la Malawi Electoral Commission limakhala losangalatsidwa kugwira ntchito ndi mabungwe ena omwe si aboma amene akugwira ntchito zawo mdziko muno bungwe la Malawi Electoral Commission imazindikiranso kufunika kugwira ntchito limodzi ndi mabungwewa kamba kakuti nthawi zambiri mabungwewa amakhala ndi ukadaulo kudzanso nzeru zakuya za zinthu zomwe zimachitika kumadera amene iwo akugwira ntchito malingana ndi lamulo la Malawi Electoral Commission ndime 21 b munthu sayenera kuphunzisa za chisankho popanda kupatsidwa chilolezo ndi bungwe loyendesa zisankho pachifukwa ichi bungwe la Malawi Electoral Commission idalengeza mbuyomu kuti amene akufuna kuphunzisa za chisankho alembe kalata kufusira chilolezo titalandira kalata zonse zinakwana 126 ndipo timayenera kufufuza iliyonse payokha kwa ena tinachita ndithu kupita kukatsimikiza kuti bungwe limenero ilipo kuopa kuti tingapereke chilolezo kwa bungwe lomwe palibepo. Kumaliza ntchito imeneyi, mabungwe 116 avomerezedwa kuti agwire nawo ntchito yophunzisa za chisankho. Mabungwe ena 10 sanavomerezedwe pazifukwa zosiyana-siyana, patikizapo kuti ena mwa iwo alibe kuthekera kugwira ntchito komanso malo ogwirira ntchito zawo. Olemekezeka amayi ndi abambo, lero bungwe loyendesa chisankho lipereka kalata zovomereza mabungwe kugwira ntchito yophunzisa za chisankho, ndipo olandira ndi apampando amabungwe awiri tipereka kalata yongwe imirira bungwe la NGO Regulatory Authority mwachidule Ngora, komanso Council for Non-Governmental Organization mwachidule Kongoma. Mabungwe awiri amenewa asankhidwa kuimirira mabungwe onse 116 omwe avomerezedwa kugwira ntchito yophunzisa za chisankho, chifukwa mabungwe awiri amenewa ndi mabungwe akuluakulu amene amayimirira mabungwe ena onsewa. Komanso bungwe la MEC, Malawi Electoral Commission, limayang'ananso kuti kodi mabungwe amene anapempha chilolezowa analembesa ndi mabungwe awiri amenewa. Pachifukwa chimenecho mabungwe amenewa ndi amene akutiyimirira kuti alandire masatifiketi malo mwa mabungwe 116. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndilengezenso kuti bungwe la MEC lakonza maphunziro amabungwe onse omwe avomerezedwa kuphunzisidwa za chisankho, ndipo ndondomeko zonse idziwika kuyambira sabata ya mawa. Pa nthawi ino ndilole kuti ndiyitane wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, Justice Anabelo Mtalimanja, ndabwera kutsogolo kuno kuti adzapereke masatifiketi kwa mabungwe awiri amenewa. Amayi ndi abambo, bungwe loyambirira kuti landire certificate ndi NGO Regulatory Authority, ndipo mundirole kuti ndipemphe apa mpando wa bungweri mayi Innocencia Otoba kuti abwere azalandire certificate malo mwa bungweri. Mbakhala pomwepo achiwiri kulandira certificate ndi oyimirira Council for Non-Governmental Organization Kongoma, ndipo amene alandire ndapa mpando wa bungweri bambo Adiro Chirungo. ya pempe kutafika kutsukulo kuno.
Ma viewers atu apadziwe online TV mene mundi mene zilili tu muzinda uja wa Lilongwe pamene bungwe lija la meki likukazikitsa kisankho cha 2025 inudu izi ndizo sangalasa kwambiri chifuwa apa tapezana umwai uwaona ma commissioners amene azatandizile kuendetsa kisankho cha chaka jamawa ndiyeno ino amene mmatsatira channel chimene chadziwa online TV tikhale tikupatsirani zimene zikuchitika kumene kuti kuLilongwe kumene kumakamaka pankhani yokhuzana ndi mwambo umenewu komano chachikulu osaiwala ndithu kupanga comment kupanga like ndi kupanga share zikumakwambiri kwina kuli konse kumene inu muli.